yɛ mo fi yɛn sɛ ne fata biara ɛnkyi yɛn fi akwanya sɛ nyinaa so baabi biara yɛato sima wɔ abrabɔ mu mogya no ɛndi ma yɛ sɛ mo ne fakyɛ ɛwurade hunu ma mɔbɔ ɛwurade hunu ma mɔbɔ ɛwurade hunu ma mɔbɔ ɛwurade yɛ yɛadom ɛwurade yɛ yɛadom mogya konkron no mogya konkron no Oh Jesus, Jesus, yesre mocha, yesre mocha, yesre mocha. Se emrayin so, se emrayin so, se emrayin so. Then we pray, oh Jesus, what is it now? My God, pray. That I was you, namie guama, yeji wa ye. Yeah.